Very sorry, sir.
You are very stupid.
Sorry, sir.
Sorry, sir.
Thank you.
Very, very sorry.
Sir. Why can't sorry?
Duk garin nan waye bai san mijin ya ta kuma wannan yayi zuwa bai.
Kashi
zuwa.
Oga?
His
ba. Auwa. Yaye. Auwa.